akụba ga-ajọ ọgwụ ịkpaba ajọ ego maka na ezigbo ego na-etiwe ọgwụ ọgwụ a na-atụ Dangote fawea.
Akụba ga-ajọ ọgwụ baba mbọtụ baje ego baje ego na-etigba jọgwu ọmụọ jugelenụ nzọgwu ye nzọgwu lere ọgwụ n'ọgwụ n'enugwu si n'ọwere ihe bụ ọgwụ ego aka ọ bụrụ na a na-agwọ ọgwụ ego agwọ ndị dibịa ka bụrụ na ọgaranya nje nje njele ọkọcha ntọntọntọntọrịọna ọgwụ ya ọsụ meki n'ogo dị kọmplen ze na vileji pipu du yu mgbanụ ime ọnụ ihe odo him n'oge vileji pipu ka njụ ọrị obi kuba na him n'oge vileji pipu ka njụ ọrị njowe izaza him n'oge vileji pipu ka njụ ọrị ewuse nkụ ego na-ejide m him n'oge vileji pipu ka njụ ọrị ọmị ife ji n'ọfọ maka ebe ile ọda si na-egwu aja anyị kọfọ n'ogu na-eme mgbochi
Pina says she want to chop my money.
Pina pina.
Pina pina says she want to come my party.
Pina pina.
Yo we says I almost gonna do the party.
Pina pina.
Jaka for mama, mina kaje. Yeah. Baby to find you, turn your back, take a smile. Who move in a kasi alert? Go check a move on a libanya. Ayo yo yo.
Libanya TM on
class mix.